me mamu nyina atena sibie me medin ede nana Obiri Yeboah jumede ya tuni din se abrabo mu nkomo bebia wo bia na wa jesu se ye 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 ho adru eye Khemical TV ene enen so ye da fofre radio aya me de asem fofro ebrewa ebe boa me ne umi no ya brabo ye nwie no na ya brabo nte se de etie biem ene me se imbuaten obisi muaten yo pese wo kyerɛ sɛ me pese me kyerɛ sɛ enipa pɛ atem wo dodo me dofo emuaten nemom hwanam yie emuaten nemom sumo ho emuaten nemom hwekwan a wo bɛfa so a wo bɛtoto wa brabɔ a ewieye no emfa nim guaseɛ emrewo. Ewa Bible mo krampo no Bible kan se mi se yenyin tan mema ye mu atan nanso enade be na ye hunu adane atamwo mi be piepie nsem mu maako bi a kyerawo na wo hunu se atambuo bi wo honom a edie ko wie owuo mu atambuo bi wo honom a edie ko wie nim guasiem atambuo bi wo honom a ede nome ebre ya brabo. Mami nsha si mfra sofo yi so na ene wo mo asem na ye ka sofo we de yesu wo mfiri nyame o ah na so na sori dem onom krampo wo be ko hokra bi bi hyefom ho odi bi bi na ye asori sofo yi o mfiri nyame sei sofo yi e ma ah sofo yi mi bosom o kwaje aduro woni hokra mi ni no sofo yi wo de wunni mu ni ntia wo be sofo yi a Sophia, you say, Sophia, you say, Sophia, you say, Nen, sorry, ni be grandpa than I can see. It is a oko, a sorry be honoma oka. Na, men fanny say, Oko honom, kwesia da sorry. Na mwa sorry. Ye nye e fia da sorry o ho. Na oka, sorry for frofia dam pie bar. Uko dra, o sofu di be preachy. Ninny na ye. Nemo me pesa me chera wo se. Atem wo na dorson. Sɛ wo a wo hwɛ me nei wo na wo hunu bibi afa sɔfo ne ho na wo gidi sɛ dia wo ka ne wo mu dia ɛne mama wo go ahead wati ɛne wo soro krampo taa wachi yire wo ho ka ne nipa ani na ho na asɛm no a wo ka no sɛ wo ni nyina soɔ dia bi dɔfo hwɛ yie ne beti mi de nɔme abrɛ wa brabɔ asɛm no a wo ka afa sɔfo ne ho no wo ni mpɛfɛ yɛ frɛ wo sɛ bra ne be dia dance a wo beti mi dia dance Shabibi ye, neto to wakwen ye, no wan konso him. Bible say, di nyamiye shira nunu ye moni jia. Enti David ba sa si sono. David ye nye mami bire so e wura di eni. E wye chire no, no di adane nkrofwa yere jie. Ni nyine mu no, e wura di si wei di o bata makuma hon. Who are you to judge? Uye wanyi se ubebu aten. Aten mo na doson. Enjima no nsi bone me nkyere se obi nam kwan bi so na obi etu anam obi na nya untimi nka nemum ansa na obeka obi anam a wo tu ho asem no hyebe bia wugina ne yie me dofo hyebe bia wugina ne yie na ye nyina ansem wo ye ho wate won se wo bu atan a wa brabo no aye bibie wo ho etore bia busa ho se ah ede me ye wo ye nye yie mi so we mu na age agu mi ye we ya na aye sey edie be ntia e ya tam wo ni ntia ni tintin ni tietie mi na ne se sofo na wo ka ne ho asem no nyum tuni na wo ka ne ho asem no brother na wote wo fie wo na wo ka ne ho asem no sister na wo ka ne ho asem no wonni nyina so papa bia enti ye busa wo a okura wo ntimi nyia no yie e so de wo bu na ten no wo jidi sa asem na wo ka fa ne ho no aye sa pepe pa na enem si mu aten wate obetimi ayi nten na emu mu aten eno ni se obehwe ho yie medofo so obi mpo na aka kye o se sofo ni mfiri nyame na wo hwehwe mu ampa wo mfiri nyame a eno medike aka kye o se wo ka dia me ni wuni asem na emu ansa na obeka asem wo enya afa obi hunu hunu se de wo ka no wo nyina so na asori ni ese mfiri nyame na me na Obiri Yeboah meti ese mi nkobia wo ba yire me de mi akwa kwosi ho no mo ana wo ntimi nyire me enti wo wo shame ne sa so ni wo nkobia obi enti me nyere wo na emum hwanu yie na wan kofa asem wo ama wo yesi yesi na dɔso ene me ka kyerɛ wo se jaya tamwo no na emum tutu wana mo yie me dɔfo wo shame ye hwanu yie na nsam wo ho oh bra ye a wo twam yi die bra se de bi obetwa mu ofie yanim bra we ah na de wo hwese de osi fa ne ho kra se wo se otimi ho se bra we die ma o ko bu so no oba ba be sene sisi a e be de no wo so oba no ne nam ne kra ne nua ba ne no sebi sebi impredu asan wo kwa koto se sebi ono oba bi die hia oh sixth away ni ni ye die se ya na otie a bit me and Bassay and the sister, no son, what's here? Sister, no, ni subay no. Name mom, me, we saw, said, dear, what kind of wooing in a swap? Oh, story, winning one, oh, my dear Drew. A Drew, no, the torn in Yaman. A year. There be a story and the quadia Drew, no. So, what call hobbing a winning in a walk, and the air, meaning when you ask ti heye hia me pa bible si gia ba eni nyina soo enyina me kyerekyera sa asem ni mu ene se se obi ya ade a enye sofu bi e won firi nyame kọ gie duro de ti asore na se wu wu nim na wu nyina soo na wo ka sofu no bo odua kran pa enya wo esan se bible si gia ba eni nyina soo no enyina sanyum tuni bi kọ gie duro na wo wonim hu bi wo hunu wonim de wo ka na wo ka he opa won fa nko hye bo ase opa won tutu amana fa won tum de obeye obie ni hono mo begina na mi busa wo se eye yesi yesi keke no na wo ka bi ana wo wonina so mi rofu jaya temwo no na hye wana mo tutu oyie na fa wan kon so him wo ka nkrofo ma de ma mi we de ne ma ni nyina wi nomonom eyampa ni mei se we ya anum wi a oyekronfo de wonya kronfo nso adwaman fitai okay ebi ana wunim wahunu na wo kame ni wuni asem iti sa na honkra so obo odri a enyaw nemom se de wo kane nim na se wo de jewwa wo ye kristo ni kure ebenyaw wo ye kristo ni kure ebenyaw because bible anka se obi bo odri a enyaw o ose dwia bo a eni nyina so it is obu dwe ne nyina so de a enyaw because me ti hey me ti mi de me ho akwa akwa bosofu bi na mi yan beni chia se kwan na sofu ne nam so ne enye enti ma ti me ho afri sofu ne ho anka me ye sofu keto wo ho sese me nye sofu keto abiem mi mani twia menim de me ka na akwa akwa pie ba bi na ma chia sofu me ti mi de ho nkomo se sofu we de me nkwa ne ho wo sa o pa asem na obi sam saade ya me kire wu mu because man kire wu mu a won ti ase won ha be ka se menye enti me chiu mu se waye sei enti me de ne nche me be se me ko ne nche biem sofo no ye me hwie nyame because asem na me ka na me moa na won na me busa wo man temu ho obi o ho bia wonim ne ho asem oh sister wey oni maada oni ne yonko maada na de won hwe nani atete sister won hwe ni tiri nwi Obi nkan kyerɛ wo. Sister wo kasa wo. Wo kasa pa. Dia wo ka no ɛte saa ne sɛ wo ka de a ɛnyɛ hwee. Ɛsɛn sɛ sɛ asu ne saa ban ne krampo ɛtan. Ɛtan wo nipa anim sɛ sɛ awurade anim. Na mmom me pɛsɛ me kyerɛ wo sɛ nti wo bu na tan no. Wo wa hwɛ baabi a wo gyina ne yie. Onyum tuni bi to onyum. Ɔsi obi ase wo nyɛ hwee. Obi ase wonye bone enti bone ehodo a ekoso yi mi bisa wo se wan ene ye ko jina sorry dem na ye de mic mawa wo chen bofo na sofo ma mi jina sorry dem na se osu odi adanse a cheso no na awu a christofo ma aba asase so sofo ma me ebi kura na wo be wo ye lesbian o ebi kura pa wo be yi sebi sebi impredu asa wo ba be me bia ono ne ne yonko me mada it was some crofon sim mudodo. Fatu waka kra, ne di ufi asem, nen semwo. Atem wani mwaye yo. Bible si me mwa ten, na wen muya ten. ye beti miye yinten. Asam na woka ni wuchi di. Yasi yasi inti diya yi. Eno chye se mi nko kembi ana. Se mi go nina swa diya. Eni ye sebi sebi impreju asana no obri yeboa. Se di manuwe siye yi free yimi di nkuruma. Enkami ye mse gu manuwe ni. Echa amayin. Enti mi wo nyina so de ameka pa san se minim se wo ye me hwia enye yi ene ye wo se me hwene ye ma bi yi oje bo onyum bi enyum na mdi kai kan ho asem ne ye na adwo ane boy na oje nso so bo onyum bi mitie nyu nyum ne mo nsem a mi se you wo ka asem why are dear pa what you do ye wo ni pani so why are dear pa wo bi ase wo ye Nan so woko kwa mwa samo di eminye unkwa na wunim. Ekwa ya ofa sua wudru di ewa drui. Bisa wongo se, ete se. Unkwa wu ya siya woba ye. Debi ya wunim ubi ya sem. Na wwey. Onyum tunimi busa wwey. Ye wankrofobi yohono ma. Omu bu nkrofwa tenya asadi ebe ya. Omu menipe ni ma womu hoso. Because on no one yet. It's one chance and can't go for one somewhere. Won't no, over suspect. A free neck cross over shower new year. No womb, what ten be as a sakwa. And you may be aware of our brother woman is in queer, a ready baby a quiet man. No crane, I may catch it on. Bible said you on your mere shillan on a young domino. Ain't it David the coffer will be here and answer one tiasia. I would have taught away with a deho. Sister, brother, would see me, software would see me. I would have told Kuta what it. Nemum mean chresse. Say, wouldn't you, my son, and cat? No one care better than the other ho. It can't say it will be any adjepa. I brought you away, dear me, penance and woo. But nobody a boy, dear, oh boy, what time? And the mamma was some soon, dear. A damn boy was some soon. Ube time, pa. Nemu mjumedie ni ato ne din se abrabom nkomo na waje so se ye ho aduro Khemical TV ni mi din di nana Obiri Yeboah ebe me ni gise wo comment bi a wo de beba wo nsem bi se bi na wo busa ye na hu hia se wo se yi ano a ebe yi ano ene mi se emu aten na wa emu aten ya yatem wo bebrebe no Na sho abra bo su ye ni wana mo ntutu ye san se mi ni umi enu ensem e wo ye ho Ewurade nhyira na wo mie kwan ma wo de wuntumi nye no Ewurade moa wo ne tumi ye wo frɛ me akɔ na akɔ na meje wo so medase